Dime Azela.
Natural music. Game on all, Juju. Foster Harris.
Mwenda Waleza. Yabu Gambo Ibete.
Innova to Mosinile. Tanga Jitiga. Ogu no Uyondu. Iwagali.
Mwapaza kutulila mwana jimboa Atishuka walali hivila